Korean for who you are, realest nigga ever do. I will get a superstar. RIP, yes, pele lang about a juvenility. I won't have a pele.
But we na bang kupani, that is lolemian putani. Papo moleka hot, so hope we take a son of
Hota. Hota.
Sing hopota.
Sing hopota,
sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota, sing hopota